lamaphoyisa bangaba anesef makahamba ukwenza isafety kula mlungu athe makazapha asithethele aphaze nalo mlungu kulendawo siyahambi apha ingekho leto siyifunayo makahambe ngalo mzuzu eli iphoyisa elangapha emakhaya balilanda uba malizapha lawuthiyekela lapha lizongena kule yipho sizawagqibela